time ya kutwa ho ba live Ewon sha 104.5 FM uti ya simunsem aye sunsumunsem odin headquarters ansem dosopu ayimfie de ko twi kabramani ni tesim na nyumre ma osu uti bi mi dia jawusu ma poko ntonchi abu hia kumana na wakasi youtuber gong jatani ni e ban ban se jata ansunsu ansu ya meneno na man jobe ni man jobe dia ni traffic light na me salute no ni pude sha na dum Odi for Elijah El Hassan Kevia ten koso ni wa. Aman san bo for kosi bo for me da we ya. Na ne ma me yene e ba so. Ne me da we ya. Interview as me shadow for nyina, shadow for nyina, ko kan kosi bo for ho na bia enwie payo. Che shamo. So bia nyina ho mfrim. All right. No fasi, Alison Paul asase no. Pacho. Me nyi se we chere tia. Sans a painter break as ano. A sabusham preso. Serpani, coffee, odyssey, cotas arsenal. Busham preso. Nami dagunos or no. Was it one tenety? Somewhere yes him some so. No near codemetry mansion. To see the canon. They put it to him. I put it to you. We are Jata 101. Dear Busia or some tenety, you know. One more beer di bako, near entrance and film. Nessa Katawe, young Fanko Jan Cotter, Nasa Hinfie, no Munkuyano. Sansa way Obian for Jibia. There's some Javeso, Nasamiko Pier Cotter, Nahinfia. I'm home at Derumi, papa. Sansa Panico Fedesi. And Sasso Ateho, Omuda Yahojima, Nabesa or Habaka Hua, Kamajapa dear. Ki samso na kambonezo ta asa sene dia ani e ka ba munche mfa enfarma na munyo sase ti abani de meka jono
eja usu de meka ne se ni enti kura asase no abusua mpene ne se asase na
enka se abusua mpene opene otie wo ye busuani
meba wo de ma
me ma no sia sa dabi ene ma honka wo pene otie odi kan kasa wo ye busuani
ka ye mpene se
enti hwa ne hwa na se wo mpene bomdin
wo de meba mebodin
opene debra bomdin ma me hio mudin
ma
me
kasa
ma opene debra me pacho e pacho e hio mudin ene de sorry sorry ko ba enti me hia din no wo se abusua bani ye fani zan
wo de mama no si ma me kasa en wo
sia opene debra opene debra eno nya de sorry so e ko tan de enti abade me hia mudin asena watu aso Okay, Abusia Penny, a friend is saying, Bonidin, Niano.
Abusia Penny, a friend, and a Japon.
And a Japon
was sending Pong.
Into your sip that I could ever 2 months on Prince
One Cassam, me a 2 months on. Or see,
no Cassam Prince on your house.
I send me say, there are some Nina swap pap or Tiny say. Nana, I can hear you as a proto nanut, my Kunit bosom.
Anti Abusia Penny, so on Prince.
Send no dear, never Panu, you know.
Abusia Penny,
I say, a can
Abusia Penny says, Asina. Kofia desia ton won pinso
obi anim ho hwe
oso won pinso
because we no ya tawia we no kan ada na ebu kan no na ebusua ne nyina tiasa ya aka no wan plan to mu se
opani debrai
wan plan to mu se asase no
unia no
opani busofua desia ton obi enti busua ni bie nim apart from ono nko ano
onye busua
ni ono nko ananim
enti ho ne ho na so pinso
abusua ne kra ya
me hia omudin
obi anim ho
me kwa me invite o me hia omudin
ma bo ma bo busua pen
ba ko pe no bo o ma kan ya me hia omudin
te busua pen no je ba ko
o su omu nyina so mpre so
ana me se wono ne abusua no nyina apart from we na odi animu a ye buka no a wan kan anutum a wa to asase ni bia wan kan no obi anim ho hwe
afani ko video rai obi anim ho hwe no e ya busua pen ni opani kwa na ya busua fo
no hin
Abusia Penny no any do timin sam ni fasio mon kwa na
ebusia Na msi abusia ye twa chia ye ni nyina obi
ni Enti mi hia omudin Wona asem preso mi hia omudin Maka abusia Penny ana ho abio ni hia omudin
Se abusia Penny de ona da busia na no Ana ton a
bofo ton ha mo na bo njidom
Abusia ni abusia Penny ni ni manfo nyina ni mo hwe
Wo Penny Abain de Bray Mi simi
hia wo kotisu ho kire
no. Opain de bra.
Ma ono so fa na sori ni ko ma.
Opain de bra. Mi simi hia wo mudin.
Ya ma ka kire
wo. Oba bu se pendi na ho bi o. E ma mu nyina ka ho bi. Opain de bra unique case. Na wo se manzu hu na wo pese o tweno.
Enya manzu, me de
me
pe manzu.
Ani esanje twa kodai sika ma no. Na fa japa.
Ti ka
nyaye. Se pani ko fia desi.
Enti do to asa no
fu na
sa o tu asika no ma.
Do yeden.
Yemi na mtoni.
Yenko no asamado.
Se ne do
yenko yenko
o no me ba.
Yenko o si do to asa se no.
Woni we na toni.
Ko fie da si na toni.
Woni woni yatawian.
Enti yenko asamado ko jisika no.
Yatawian na ti woni.
Abende bra. Woni ka asam che wo peni. Wo peni onya koda.
Minim sa.
Ye nyin ko nyanche muti aba. Asemu a okay na de oyon hwe bense na ho na me kacho sabi 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 sha kani ba na otos asimona count me koso bio
na so
na nsi nsi sabi me sha won se bai oso ni asmo sabra na ona kan so wen chofu na ake chokra na na won ni asmo
omo asuma me
aw na odo pana bai
da binya me pe se me bo ma mane no so me mra
apain da bra
me ti because mo na mo frɛ me
apain da bra
ti o
mo na fu na o ka chese otoko no de
da bi mo na mo frɛ me
mo na o sei otoko no de
mo no ba bi enye ye
apain da bra wo na o sia kodai otoko no de nti wo na bosan twuma nso wo na bosan twuma nso wo na ta filipi chia no sei otoko no de apain da me kan chia o akoda otoko no de emra o gana ha
mate on tracronide
and to be catch am what it so wouldn't him not the mansion of end of battle
uncle fan
mami manu microphone
me
tongue me on your day on your day
and so so at top at asina won ko yenadjuma
uncle so so at what
and I'm see won ko yenadjuma na at asia so me 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 see you no and am akoso na makopam no and won ko yenadjuma
jump on asia
oh media me see o so wa pass at na
producer dey okay comment treatment producer who can see me comment dey okay catch ndibra bra bra dey catch me dey okay catch ndi find bra akọ don talk on there o ba no kasa bu shopping na kwadu se fa bu shopping on kasa bu o se wo na o se o talk on there ti se o se sat no ko for there akọ dai ye wi asim se for better na chi na su unnim no kasa se o ko so na mo tata no na e so jafo ebem
obi an tata no
ase na meka no osi obi aso mpre so hanya osi abu chepeni o maka nti mo obi adi
ah na busi ape
me ta ko na sa sa me sure me sure me sure
ma biem na
me
ko busi ani nyina ba
ko I want to say him on my invite my invite jump back back
ofre busi ape
ma interview mo nyina
ofre busi ape ni odene don beba
o bende bra ba chama musiko tra pa chama no wie nti ne waka obi aso nko fa na sa sa waka obi aso ma nyina aso nko fa na sa sa
me dia me nka ni sa but pressure oh what the mummy no
me ma pressure
what pass as in there uncle fan as
uncle say what
you dey me ni hu as in be aka
me ma pressure dey pressure am dem awo
pressure na dey mummy
pressure dey hin we your pony bia say be unka no correct mummy catch unka no correct what come obi at video show what come obi at
na unti
uncle say what talk any
I am say uncle fan
as cut only hu as in ka cut only hu as in ka unni hu bia ka
I
am Munyasa, and I said, so also better natural.
I am a young man.
Kwame me nchia
aya munya sha na nya
fo nyina na ye nua asema
wo anan
kwame na anu ada e frɛ no woni ya bibia ne wa be pie mu ha anim no so abuhia nyina twa hia kwame de sabi ye ten asem ye ten nipa na tia tia no ye tepeta dwaso ye tepeta dwaso ye de da bia da ye pa asumdwie ene
I find the bamba cho ma musu ko tra na konya we ye shifting
kwati kwame ni dia mesre ni hwa sa papa ye japade no firi mu a so anya kraata anto ho a ye o letter of administration ye abusua nyina aka bom na mu kwa amfa so ambache wo kwa me bosom ye nche
brekune mu nche
kera ne ye wo brekune ye wata mframa na bosom no e bia ya ye ne puduo ne sisi wo na kwa kwa yudie na mo bia hu se sebi pedi asa ofa perfume no okwaje ebosun fi Christmas eja pade no perfume dia
we talk on there
o be jo dia
na talk for jine
kwa me yewia dia wa sabre na wo ho kwa me uni bra utimi kwa tena bosun unyenya 10 years 12 years na se sebi pedi asa adin nu adu uni papa ne boni kwa me utimi kwa tena bosun ye bosun fo e ho mran wu ko school menu dia ba bia me wa asem no aya da kra na opani na wo papa no de bosum ne bae no o ka se da bia da si ani se kinan tena ho adan wan fa nya tawia o hunse bi o de tawia be me ko pentecost me ko pentecost o be ma bosum no na de pade bia yira kanya ne se da si etimi di nyansa kwaje asase beto bosum ne no kwa me hwa wo wa me wo nya me ye o se de o be di ma de
mo fo na
kwa me o etimi de mi bi se se adan tena abushia kakraka na te se kwae no hwe kwae bretuo nu se da bi wawa odum ani amfa moda so abushia kakaka wose sechi oni adasi mu hwe bosom ne so sechi awu adasi ahwe akira adasi nim die mu hu se da bi bosom na sa asen kakra kakra esa chuo ani wadi nim die akwa pre 9 wudi anyina wo kan wadi nim die akwa pre 9 abeka bosom na sa asen se se bosom no metimi aka se asase nim kwotu su die nemum wanya asase tam num eti se se wanya num a na se adasi kwa mi kwonsu na bo ahina wo se ya tawi atiai era no ofufuto mabosom no won to hire won kan twene ana ka ya tawi atire pentecost aso da nu akoto asase ne bia ka kwa ade ne befa so han kwa me wezu de amasa konsuo ono na abo ahina adasi sumye 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 no ase da bi wode fanese oton ye no won fa hwe no yare wode kopa ma yate na se bi mpedi asase kre ne aso mfa so bi ne free na zo yi asase ne ba akose da bi ma me nto na me fa ntwa me ho kotokose wo ta panyina na obisa ne kaase kwa me uko bi uko pie sport ne yeso papa abenu nsa Guinness one creator tiaka enko bisa se ye dan wo ye be chem na ye ne guase ama ho eti kotokose wo ta panyina na obisa ne kaase me de dia da finis ka ne ye de kwa me me hwetire ne mo mi bisa se ade ne si kwan so me busum fo ma kwase asase abeto busum na me wo kire me ye na ya dia kuma bi be kuma na me nton bi mfa hwe mo
se watokro
anani ngwase aba
se watokro ndi
kwa me krono dia ndi enyi mfrim na me dia mesra yenua kwa odi sey ofai mesra no hwe kwa me ye pasum dwe abusuanu se be ya abosum ne kra tumi ewum no e be wie peye na nani aya dene
kwa so ne kra
kwa me me dia medema no si no mesra mira kotodwe gufom kotodwe gufom ya ube kombe kom na da si kwaje asase no otia snap na una na monsa na na monsa asase udu nsa wan tia snap sabra na wai kwame wona asem ne wono hwe waso obi de kwoboa ma esusu asase no kwame biza sani pa no okone na mura mo wanye he
manso hu no otwe no
so eti yanwe ne mabiye
manso hu no otwe no
yanwe ne mabiye mi de apani mi srawo ya ta asem ya ntani pa na srawo pa na hwe ne mabiye no hwe ya sa asama do oman a adasi nso ti baabi o tini sio ansama nkwan so de kwa me da omo bia obia bekọ na wo kwa ne sai
mefira
kwa me tire dima no si no kwa mama ze se me nam chi kro no montin so a
omu
ni ona bo ne kwa kwa na me ne kwa kwa ne so bridge me da yamo kwa me mesro evri na kro no ogoro
nati
uno ogoro kaza no abisa no kwa kwa
nati
eti kwa me ya bisa mse odu anu si no wa
yo ona bo odu anu si
kwa me dima anu si
o me sai sai dio
kwa me dima anu si no nasre media ka media kwa me dima anu si mesre se ma mi kura de hoho mi ni senka o ma mi we o papa ketwa ne yiri ni tu ma me no o ma mi asa si kura na nka o ka se ma me me de yesu si yo obi a wan protun de ofa abusia no on se asase na sente be twa half e na ma na ho ho de ko fa de
ke bi at me da
se ba me kare kwa
da se ogoro mo ko ba
adan
na me mo ko ba
ah
na o de say
ni ti afa at me
ye de gra gra se de me kare kwa gra gra se ka se wa ru si na me anu ko se bi ji mi
mɛsrɛ sɛ mo nua pani ɔfa kwan a wone babawa ɛfa so no nima bu ɔnom a na ama no aba fam obiara ne wɔnom a ɔbɛtumi afiri abɔnten akɔfa obi asase kwa nta bi ɛyɛ so dwuma ɛti sɛ na ɔtumfoɔ de abɛtom sɛ wotena hɔ ɔhene kora tena hɔ asase ɔgyapade obi si dan na ɔhye sɛ baako mmienu kora mmiɛnsa na wonim na akɔbu gu a ɔtumi tu ɔhene ɔgye ɔsi dabi kɔso asase ɛda hɔ no obi ɔhɔhɔ bia mfiri baabi mmɛfa ɛbɛpa ɔba bɛsi wɔ bi so ɛna ɛne asase no aba no ɛbi wɔ no ma ɛabusua asase ɛnti sɛ abusua no kora tete wie ansa na akobi akɔ ɔhene hɔ ɛti nipa no kora tete wie a wo ɔhene no kora wɔ hɔ kora no a wobɛfrɛ ɔmo wade hyeɛ no made hyeɛ ok mu a mabɛgye asase ɛwɔ mɛma ayi so no mommra ne yɛntra so ɛbia bɛtu nsa kakra na sɛ yɛwɔ nsa kakra bi a fa bra ne yɛntra so ne yɛnka no nyɛ yima but asantiman mu no ɛbi yɛma asantiman bi agye dimbɔne ɔmo yɛma no aborɔ so anka no mɛboa hwɛ ɛti sɛ project bi a bɛba kɛse kuroma no ɔmo de kɔnkran ɛbi de kɔ pandoo ɔkɔgye asase pandoo nasefoɔ nom a wɔnasomdwe no obia nsi hɔ asase baako keto baako nipo dasani ɔhene waagye wai wobɛkɔ ne bɛdi ayi napo so ne waadi wɔsɛ nam a na ɛyɛ dan ɔhene bi memmɔ ne din soga ne bi tu ne tuo ɛbɔwoɔ mu ɔhuri wɔ ne dwaneyɛ to asase no ma nnipa mmienu mmepa mmiɛnsa bosom no deɛ yɛ mpɛ bɛtɛ ho asase deɛ yɛpɛ na wompɛ na ne aboa no mpɛ
nanenima
neɛmu adeɛ ɛnti sɛ deɛ ba no so wɔ deɛ ton no deɛ biribi
wɔsno
ɔgye ɛde ato bosom no ho ɛba yɛ ahokyerɛ aba ɛti ma memu sɛ wɔ asɛ mu ɛti sɛ krama a bɛka wo aba ada hɔ a wobɛtwa ma krama no
kawanaɛkramadamabankame
krama bɛka wo ɛti aba ada hɔ wobɛhwɛ ma krama no bɛka wo anaa dabi mɛsere ɔhene mede hyɛ ɛno mpanifoɔ hɔ duakɔakɔsie no moma ne mmarafo sɛbia kɔ sɛbia nya no ɛberɛ a wɔatu nsa ade agu so kakra ade ama yi no so wɔantu nsa ɛ sɛi mokɔ baabia a sofore sɛ obi wɔ abusua ma bɛdi adanseɛ no ɔno nko atumi
bɔkasɛ wodifɔɛbia
baa kasa nnipa no mu kasa no ɛduru baabia nnipa gu a kasa no ne nnipa mu kasa no a ɛ sɛ akoma ne abufoɔ de kasa ɔtumi ɛhuu aka no asɛm ɛma no tumi ɛka asɛm a but katrama wɛ ɛwɔ tiri a ɛsranamo ɛti bia na kasa baako no ntumi sɛ asɛm no nyinaa bia no abufu na koma no ama yie kasa no ama yie sɛsei sɛ obi tumi firi abusua no mba bɛdi adanseɛ sɛ wei ɛyɛ nokora mena medi adanseɛ sɛ wei ɛna megyina so ma yɛde asase no ma nnipa wei a mo mɔka nyina masɛm nyanyɛe ɛti mɛsere ɔhene deɛ akoma no akɔkɔduro no ɛmmarafo nnipa no wɔtɔ memfa sɛ wɔatɔ yɛakama yɛkare sɛ wɔatu nsa deɛ deɛ ma no sɛ wɔmfa nyɛ yi no wɔmfa ma no na ɔmfa nyɛ so nyɛ adwuma sɛ ɛyɛ baa sɛ kɛyɛ ɛsuma deɛ ase ana kɛ yɛ aka bosom na ɛwɔ so kora no ɛne nebidi sɛ bosom na ɛwɔ so ne
bidi
ɛnti kɔ ɔnyɛ no adeɛ a ɛbɛtumi aku no sɛ wokɔdi akyerɛ sɛ wobɛko de ama obi a woanhwɛ a na wobɛwie asɛ na wakɔnya nɔme
nokorɛ
ɛnti mɛsrɛ mu sɛ deɛ akɔduro no wonyae ɛma baba wa no wodwo sɛ prɔto baako ana wɔ sɛ wɔdeɛ yi no na yɛ pɔdeɛ kakra wɔbɛyɛ no na kɔmfa nyɛ no mfa nsi so
mfamyɛde
ahɔhoɔ ana yɛkyi kuro ɛde nnipa na yɛkyi kuro
de kɔ kɔdru no ɛmu sɛ sasese sɛ no ɛboa ba mu ɛne nyɛma pii aba mu ɛnɛ obi wɔ nom a de meka kyerɛ wani hwɛ ɔbrɛ ne ho no ntumi nya asase baako na to ɔpagya blocks so a ansa na bɛtumi ato blocks baako ato foundation de aba no ɛnyɛ agorɔ ɛnɛ sment boɔ kora yɛ hyɛn mɛfa mesi mɛfa ma matwi nsuo de ama wo ɛti sɛ ɔyɛ baako mmienu si so na sɛ wokɔkorɔ so nnipa no a wɔnhwɛ a heaven ɔno mmienu nyina yɛkɔ heaven ne bi ɔmo nyina bɛka bu nsɛm gyɛmu gyɛm ɔmo nyina nkɔ because satam no wɔde ne ka ne nkwa nyina den ɛbɛtwa so nekɛ sɛ ɔmunu sɛ deɛ ɔba no wɔbɛ wiase mu
ɔgrɔ ne krakra
ɔmenya hwee ɛti de mene mesɛm a mɛka no nyina ne sɛ woyɛ de hyeɛ ɔhene ɔde hyeɛ ɔnaba woba naaba fa no sɛ woba no deɛ bɛsie bia no woma akɔmabrafo na monka ne fa so bia mmra wode sɛ mɛfrɛ no kwana kakra bi sɛ nsa ka no bɛtu kwa da ma mu a
ɛnsa baabi
ɛba
na minim sɛ yɛnwiɛ ɛnɛ no
nkɔsɛ wobɛkenka wne ntɛm
yes yɛnwiɛ ɛnɛ no abusua no nyinaa koraa no sɛdeɛ na mpanimfoɔ te a noma ne wɔmu ne ɔpani da berɛ ka no yie bɛtɔ yie na dɛgɔ medeɛ deɛ boto me kakra bi yɛ nkrataa no a mehwɛeɛ no ɔn sɛ sɛ obi de adeɛ ma wo na ɔyɛ nkrataa to so a adeɛ no adi mu baabi yɛbɛkɔ bia woyɛ dani a ɛnam sɛ wo papa ɛna di ade ne ma a yɛn sister yɛ ɔte hɔ yi na wayɛ nkrataa to so no nkrataa no sɛ wotwe mu tan a ɛbɛbu asɛm no dɛgɔ ma ɔnsɛ wɔde krataa no ma mehwɛ no din nam sɛ asɛm wɔɛkura atwa tiatia because papa no a ɔte bosom ne ho no
ɔpane kɔfia dasi
ɔno a yinanom tom ɛde ne nsa asɛ nkrataa no ase sɛ wato asase no ɛde ama lady no nti akyi asɛm bɛbiem ɛne ɔno nso na te bosom ne
honde
ɔne bosom ne kaɛ ɔnso na prɛ asase me yɛde asase no maa no nti medeɛ deɛ mɛka ne sɛ mɛserɛ ɔpani da bra sɛ yɛserɛ no baabi aduru no yɛmfa yie nto yie na deɛ dɛgɔn yɛka no wɔhanom no ɛnyɛ kyɛ sɛ ɛnsi pi na ɔmu kɔ mu ne abusuafoɔ no nyinaa ntena ase na ɔmu nyae ɔbaa no asase ma no na deɛ ɔpɛ sɛ ɔyɛ no wɔ so no ɔntimi nyɛ na yie mmara meda ase dɛgɔn
meda ase odiyifoɔ elaja nti asɛm deɛ akɔsi ne no ɛsɛ nyɛ sɛ wɔ so watɔ o sɛde pani dabra kaa no nyɛ sɛ wɔ so watɔ watɔ nyɛ sɛ wɔ se watɔ wɔ so watɔ ne watɔ difference wom watɔ ɛnie kɔsɛ kenka ma obia nte bi kenka ne yɛnkɔ na yɛfa ba tontoa so
ase no ansa no ababaa nya krataa yɛbɔtoo so ni kwame wei legally mmara mu no stamp si so commissioner of oath ɔma stampum na ɔse this is to certify that one ɔpanin Kofi Adesi the owner of full plot of land madam twerɛ house number namde ma plot number 33 block 33 with size 100 by 80 feet located at Akyena kurom near Adwoso Ashanti have today Tuesday 5th May 2015 transferred my asset of full plot of land to one Madam Alison Paul Sewa also of Kumasi Ashanti that the entire ground fee involved the said full plot of land has been given out fully to the old owner Openi Kofi Adesi.
What camera form and another big general?
Not just opening Kofi Adesi. What questions are sniffing?
Shiwachi, and I help.
It is Kwame Hana Samuel. Hana of Adesi, and then says, see you in Buse.
And I can call him.
Aye! Opening Kofi Adesi. Consciously, of him. Made claim that.
Consciously. Okay. And now conscious.
Consciously.
Okay.
Consciously made claim that I deliberately, not just one and I dream down one and so the other man,
mm-hmm.
gave out this full plot of land to Madame Alison Pearl of Kumasi Ashanti.
Okay.
So, the Kwame Yewon Muna, that Kwame Hanun Hasemnon, that I, opening Kofi Adesi, entreat all the authorities concerned to delete my name from all the documents
mm-hmm.
of the self-rule plot of land
mm-hmm.
and replace Madame Alison Pearl as the new owner henceforth. That is a FISA 2015 idea. One way in the dear fish as a
dance for one is inside.
Tommy,
I find the Ramino as a Minos in
the dance for
Minos in Bia.
Oh, yeah,
Minos in Bia.
I see a sign, old owner. Anna, Yauteria, a sign, Madame, I draw for Bissabi. Omina, Simon of Adesi. Anna, Madame, I draw him, and so sign be. Ye are near by new owner, as I see you, yes, you see what on. Madame Alison Pa or sign Clement Pa or sign Emilia Pa or Munyasin sign.
May that's it. Tell us your Modia never you photography back about a thousand. You're too pretty, we are singing. You're too pretty, we are singing. Or Chamber again, but no, sir, dancing room. No, Chenaby, Sir Alison Pa, Quasar, and so no be caught Pia. Sekan,
Kwame,
Puntiba,
Kwame,
Woma Funu,
Kwame,
Assembly,
Court, you be asking, we say, sir, Tini. To me, I will hint to me the Titinu class, I say, at the chair, every mamma would two son and say, Yamra, Club Yas and Jokotoko, and I know two for say to be of him so. If you are two men or bunit or totno, Yasibia, Fansa, Koswahine, may he had a kama sukrum. To me, I am Radiamaminti, Kwame Tie, may has us in the show, said the night at the Sibia Bosomson. As meant to be said to me, no. Atina Kroma, and I said, the Kramas Raja Paddy. I'm Wobby,
Uncle Sir, said Break Nubia Comraco Comati.
Come
in, look me.
What's him, no, not that I was some great on the matter.
Sacrament, come
with it. Sacrament, look me. I'm here, I didn't get any better at all. I could go be anywhere, Kevin Poe, just my young man. Come up for a plan, go come out. Come out for what you say. Just remember what you're doing now. We just said, I'm going to make a gas and now come and find me and come on. Come and come here. Baby, I'm just here. How do you want to
me? Come for your way, come for your way. Yeah, come for him tomorrow. Come them. Okay. Yeah, dear Kogu. Tiko so entwane kaka. Na abrante wu abonti yon. Unim, uya ati kuita driver. Na wu, o boss, sabi, o mao zika zon diya gaya. Na wu kutu batri. Hey! O kutu ati kuita batri mienu.
Batri yon bem.
O kutu ya batri mienu. I feel I'm not going to be able to do it.
I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it.